tariko ye kugaragaza kigoro gira ishigikira igisata cindero kuko nyimba dushaka iterambere n'ahandi byaragaragaye udashize igisata cindero imbere na terambere shuruka mu gihugu icarice cyose kugira ubutunzi butera imbere abantu bikorera utwabo abantu bindize imitahe haba hari mu bushobozi bw'abantu iyo abantu rero mu gihe badafise ubumenyi n'ubwenge bukuye mu gihugu runaka igihugu ntigira gutera imbere birabajere kubona iki gisata umengo nta buryo bukwiye bariko baragiha kandi uravye no byavuye muri ya nama ruko koma y'indero iheruka ibisabwa n'ingenzi n'ako bisaba uburyo bwinshi ariko rero twe twaturatangara kubona indero leta itarikiragira kigoro mu kwiha uburyo kuko uravye nko muri bije y'umwaka uriya waheze ya leta yari yagiye muri cyo gisata c'indero yose hamwe yari miliyari D353 kubona rero muri uyu mwaka kiyongeye ko muri yari dumwe gusa ayo mafaranga ari make cyane mugabo tukabona n'abafasha uburundi mbere imfashanyo yabo mu cyo gisata yaragabanutse kuva ku miliyari 20 kugeza ku miliyari 18 hanyuma tukatutangara ingene tubona muri iyi bije y'uyu mwaka leta yerekana ko amaherezo kwinjiza aziyongera ko D560 usumba ayo yahora itoza mu yazoja mu bijanye n'ibya investissement ni D550 none muri izo D550 igifura c'indero kigoma kibura yumva twa turiko dukora gute ugatusanga mbere n'amahera aja mu bya investissement mu ndero ntari munsi ya 10% ugacuraba ingene iby'indero byifashe muri abazantera abana bigira ko muri abyo ibitabo ukabona ko icyo gisata kibangamiwe cyane leta nshasha mu bintu tuyisaba n'uko nyimba ari revizo bijete nyimba ari ukura by'amafaranga y'ingene yagiye yatunganijwe na leta iheruka bitwaza ko nje bukiraba kuko ibintu byo kumvikana ingene igisata cy'indero kibagirwa kandi tushingiro y'ibikubira aho byose aba bantu bose bajejwe amabanga n'indero barize abahinga dufise n'uko bize abantu bose bapfa kuri imyuga ifite n'uko babize urumva ari isata cy'indero tutarenze abarundi ngo tubahe ubumenyi bukwiye aterambere dushobora gushikira.